Ki te kore koe e mōhio nō whea koe, e kore koe e mōhio, e haere ana koe ki whea, ka ngaro.
It means community, is what barbecue means. And there's a community of us that are still keeping it alive.
That's why it is. That's a barbecue. It brings people together.